xoxo bethakwe yingxubaxaka abaxabene ngoxam bexabene ngenxoxo bethakwe yingxubaxaka hayi ke le ixheke nakhlinge khlingeni belichatha babo ngeqotho le Oh,